kodwa ngeke basibimbe sothala siyi hip hop ekanjani ewenje bangazama kodwa ngeke basiqibe sothala siyi hip hop ekanjani ewenje suka ndaba ndaba ndlanga namba namba nathi chef yahamba wenda one side usengodlala abaningachitha sizodala.